Hajya burya mu engineer arari hikori muri leta.
Ndawahaye kazi re tumanuke muri kazi mugende kuraba ivyo nababwiye yuko
ari ivyo yuko arukuri
arukuri. Hajya naho kurira hajya.
Naho gufungurira.
Aha naho gufungurira.
Kugira uwige iri no ibi bintu biragoye. Aha naho gufungurira. Nikuvuga yeje gufunga angisho ushakara
urwaka ushukara.
Ibintu bika ibi bintu bikagenda neza. Ino nzu yubatse igihe kinganiki ko
cyagutaraye inzu nayitanguye kuyikora muri 2018
muri 2018
2018
Yes, bakunzi ba Churo TV ndabaramukije kuri mikoro muri kumwe na Jazzy Mama Samba bambi nyuma ya kamera ni T Josi abandanye aba hamasanamu ameze neza cyane uno muzi twihinduye mwoba mwifuza kubaka amazu ameze neza mwoba mwipfuza kuba mu nzu nziza niwe mpamvu ubona no musi twisangije nabandi bantu bakora aka kazi mugabo nagenda turi amatafari ibintu bikagenda neza cyane uno musi turi ahantu turaza kumenya bice bye bitandukanye twagiye kurondera umwe mu bantu ba mbere bo babazi kubaka amazu nibazi ko ngaza kumubaza bice bye bitandukanye ariko ni society turaza kumenya byinshi mu dukurikirane tugende tijose urabona yuko abantu baguma baterura amatafari kugira ibintu bigende neza cyane namba wifuza kubaka inzu hanyuma akavuga ati je nshaka pla imeze kuunya nibaza yuko tanakimwe ushobora kubura eh bite ni sawa umeze neza eh bite no ni sawa eh murakomeye eh witwa nde
nibigira crovise
nibigira crovise urumuyede
eh ndumuyede
nkubera iki none mukora mwambaye amajira
eh bashefu bazitwuzani
ah kuvuga hanye nibaza yuko ibintu biba bimeze neza cyane hanyuma namwe ni sano ni murakomeye eh nibigira eh murabona yuko urupangu nuru pra inzu yariyo yose turaza kumenya ati hajya hitwa gute wewe niwe wiyumvira gukora pra imeze uko unyacha nko nimwe n'inzu ashobora kuba yo kubwira ati bimeze uko nuko nuko mudukurikirane kugira ibintu bigende neza cyane Yes, bakunzi ba Churo TV urabona yuko turi ngaha anya mu nzu yubatse neza. Eh ni sawa? Eh mumeze neza. Nababwiye yuko uno munsi nza kuyaga na manageri. Mvuze manageri ni umuntu wa mbere azi kubaka inzu ubukeneye kandi ayiguha ku mwanya muba mwahugije nawe. Ndagusaba uduha kanya chef. Ego Eh ni sawa ndabona yuko ibintu bimeze neza mumeze neza Eh ndakura mu kijumeze neza
meze neza
Eh twegere ngaha anya kugira ibintu bibe sawa tuzeza kumenya byinshi bigiye bitandukanye ndagoye kaze kuri Cyubaro TV
Yego murakoze
Kugira rero ibintu bibe fresh reka manze ndaguye micro yawe kugira na wewe akantu kamera neza sivyo none Eh aka kantu kambikira mu mufuko cyangwa tukacemeke ukunya ibintu bibe sawa Yes akunzi ba Churo TV nababwiye kuza kumenya byinshi bigiye bitandukanye kugira ibintu bimere neza urabona yuko ngaha anya twambaye kuunya abantu benshi bashabye bazati kukubera iki nawe wambaye wisangije amajire n'umuyede ni sana none umeze neza
eh tumeze neza
witwa gute
eh nitwa Félix niyo ngabo
yitwa Félix niyo ngabo numwe mu bantu bazi kubaka inzu hanyuma ukavuga ati ego kweri agaciro yakampaye Félix niyo ngabo ndakuzi nk'umuntu ufise society yitwa gute
eh societe yanje yitwa nk'ubuko
nk'ubuko kubereka wese nk'ubuko
ni kuvuga nk'ubuko muri rusi mu majambo make no kuvuga ni niyo construction and the business company no kuvuga ni niyo ngabo hama ubwubatsi ndetse na business budandaje
na business budandaje ino nzu ndiko ndaraba ndashaka yuko uza kutwereka naha n'ikindi kibanza twoba tutashitsa mahigu yo kugira duhashike hanyuma tuhafate turaza kuyaga bishe bwe bitandukanye ino pla yitwa gute iyi ino nzu ino pla ubatse
pla kuno yitwa yitwa prano yitwa gute
oh ino stile urabona yuko ingazi ico cyose nkijya prafo hajya kuba ko bayigira kujya bigenda gute
bigenda gute bivana design umuntu aba yashatse gukora nko kuri zuba ngo iyi pra yitwa gute urumva izina rya pra mu isanzwe pra aba ari plan umuntu rero umukorera pra sero ni vyipfuzo vyiwe ni vyakunda
Tugende mbega uba wikorana muri yo society yawe yo company niko turazi yuko abantu bose kwabarabica dusanga bambaye amajire naye mpamwe twavuze ati kwiga dukora ikigani na twebwe tuyisabe kugira ibintu bigende neze wacanguye kubikora ryari
maze imyaka irenga 10 ndiko ndubaka amazu mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu
uramaze kujyayo hanze y'igihugu maze kujyayo ni hehe
mu gihugu cha Congo niyo nakoreye cyane
niyo wakoreye cyane nk'umuntu yifuza kubaka inzu kakubwira ati jewe nshaka inzu imeze kunuko nuko mugaba kaba adafise amahigwe yo kuba ari ngaha mu Burundi urafise email umuntu ashobora kugutora ko
no kuvuga email ndayifise ndetse n'iyi nzu ahantu mpagaza nyene yo ntabwo ari araha mu Burundi
eh ari hanze
kandi inzu nyinshi nubaka benezo bari hanze
umuntu yipfuza yuko ibintu bigenda neza hanyuma akavuga ati genda shaka inzu hanyuma nongere ndonke n'umu engineer dushobora kumvikana inzu akayiguha ku mwanya muwa mwahogije egera nibaze kutse gushira iko nimero yiwa kugira abantu bagukeneye baze kugutora
nakibazo
uratanguye kubaka turabona yuko ibyumviro byawe bimeze neza kandi twegere ino kugira turabe neza cameraman tuko turaraba ino nzu turabona yuko yubatse neza
kandi urabona kiri ku mwanya imeze neza kandi control nzima ana kibintu bimeze neza cyane
ni kuvuga ngaha anya no guhera nibaza yuko hasigaye kujya ku bintu byinshi
hasigaye kujya ku bintu byinshi iyi ni igihe izoba yaheze muri makazi bari nzu y'igitangaza
umuntu yifuza kubaka inzu hanyuma akakurondera ikintu cy'ambere ukurikirizanye nacyo abari giki mu kuyaga nawe
no kuvuga cy'ambere na mbere umuntu aje kukwitura ati nkeneye unyubakire ikintu cy'ambere je ndabikora nk'umurimo w'Imana menya yuko ico gikorwa ngiye gukora ndagifata mu ntoki nk'igikorwa ciwanje no kuvuga ingorane abantu benshi tugira abantu benshi bakora akazi nk'akazi agakora akazi aviza amahera ariko je si nkora akazi mviza amahera
ukora akazi wisunze
no kuvuga jewe nkora akazi mpaye agaciro ku kazi nkora kuko mu gihe nzokora akazi nkagakora neza igihe kirekire ntabyiza amahera nzotanga produit nziza kandi bikorwa byanze bizogera kure
ngaha mu Burundi turazi yuko abantu benshi ntibazi kubakisha amakave byose urabikora
byose ndabikora iyi ifise kave mu kuzimu iki
ino nzu
ifise kave mu kuzimu
ni hehe duce ni hehe kugira dupe byose twerekane yuko ibyo tuko turavuga ari ukuri
Gilbert gendo nyugururira hariya muri cave ndabereke niyo yindi yahinyuma
hari yindi iri ngahe
hari yindi yahinyuma nayo nyine ifite cave mu kuzima ariko batigende nyugururira ndabereke cave hariya
bigende neza
kugira babone ibyo tuko tuvavuga kari byo
namba umuntu yifuza kubakisha inzu tubwire byose uvuga ati jewe ndabahaye kaze kuko tushashya kona kanimero abantu bashobora kukurondera
no kuvuga umuntu ashaka ko yo kubakirwa inzu nziza igezweho ndamuhaye kaze muri societe ya NCOBUCO ni societe ikora neza cyane ibi bintu rero igihe cyo kubikora cyari kinyene abantu benshi bari barabisabye ko nobikora ndetse nkanatangaza n'ibikorwa nkora bakambaza ati kubera iki ukora akazi neza ukora wubaka neza ariko ntutangaza ibiko gukora narababwira ati igihe nikiragira ndetse n'uyu nyene y'inzu yamisabye kera mfise inzu nyinshi nagiye nubaka zitandukanye abapatron nkorera benshi ba diaspora bari barabinsabye cyane nkabwira ati igihe nikiragira kuko ibintu byose bisaba ko icyo kintu muyikora ucitondera bisaba mu gukora ikintu ucitondera ukagikora bukebwe kuko mu gihe ukoze ikintu ugahuruduka utamanze kwiga abantu mu mushobora gukora nico gikogwa gishobora kuzana amaherere kuko iki kintu urumva ko je nacuba cyacigiye kireke
yego
byasaba ko ndondera aba engineer bafise umutima nk'uwo mfise bamwe nzosiga kuri tele
ugasanga ntibakononye
ntasanga ntibononye ari nk'imiliyoni 50 z'umuntu kujya nyine bazimuhaye akazozisanga zimetse kujya nyine ataka ibintu byo gusokora mu byabayemo
nibaze yuko umuntu agitangura akazi ahura n'ingorane nyinshi zigiye zitandukanye ugitangura kano kazi ingorane wahura nazo ubivanye n'ababosi magiye murakorana zo barizi
no kuvuga ingorane nyinshi zikunda kumbabaza ni mu gihe umuntu yaguhaye akazi je mu gihe wampaye akazi nkabona nk'ukumeye ngadupfana akazi mwico gihe
uracika intege
ndacika intege no kuvuga je umuntu ampaye akazi ngomba kumufata nk'umujyango
yego
hama ibintu byo nkabikora nkivyanje kugira twubake umujyango wagutse eh ntiduhurira ku kazi n'amafaranga kuko byo ni ibintu bihera
ngo nimuhurire ku mafaranga ivyo ni ibintu bihera icambere na mbere abayipfuza umwumvikano n'urya anya agire amuhakazi amwubakira inzu yiwe aba yamuhaye tugende mu bundi buzima butandukanye hajya burya mu engineer arari hikore muri leta
no kuvuga abafundi benshi no kuvuga aba engineer nk'imyaka yose inkoze ntantuze nta kore nari ha muri leta ndetse mfise nakoze benshi abakozi benshi cyane nta kuri twari ha muri leta rero mu mvo yo kuva mu gukora nk'umuntu atazi mu gihugu niyo mpamvu nashye ndabinsoka mu wowe wabuga teka nshinge society kugira buri mwaka ndikori muri leta
je nashaka ko uhe promo society uko yitwa naho uba nakanimero turakavuga
no kuvuga society yitwa nk'ubuko society yitwa nk'ubuko nk'ubuko biro iri mu iraha mu nyabugete ya mbere umanukanye kujya African
okay
niho hari biro dukorera akanimero ni 78 88 08 69 58 68 28
email
ni niyo poe Félix vende arobaz arobaz gmail.com ndawahaye kazi re tumanuke muri kazi mugende kuraba ivyo nababwiye yuko
ari ivyo yuko arukuri
arukuri
yese bakunzi bacuro TV ikintu nashimye hano hantu nkuko yabivuze nabonye yuko mukugira bubake n'igitanda kirahari hajya ni habakozi bajyama
hajya ni habakozi bajyama
Nikuvuga uhaya kazi nta gutaha bisaba umuhe akubwiye ko afite umwanya ukwiriye wako kazi aje gukora.
Nikuvuga je mu gukora kazi nkora ibikorwa vyihuse nk'umurabyo. Nico gituma abakozi kenshi mba ndiko ndakoresha. Mba nkeneye ko bakora babaho nyene.
Yesi akunzi ba Cyore TV iyi ni yanzu ni handi muri Cave murabona yuko ntitwigeze tuvuga ibitari byo
ubu hajya naho kurira hajya
naho gufungurira
aha naho gufungurira
kugira uwige iri no ibi bintu biragoye aha naho gufungurira ni kuvuga yeje gufunga anyo ushakara
urwakara
ibintu bika ibi bintu bikagenda neza ino nzu yubatse gihe kinganiki ko
turagutira inzu nayitanguye kuyikora muri 2018
muri 2018
2018 nataka kuyikora muri 2018 ariko urabona ko ubundi ko ndayisozera kuko iyi ni inzu nini cyane kandi ragutse hariya tugiye hariya twatugiye mu byumba ariko ntawozayo ntawozayo katugarukira hanyene
biografi y'umuntu usanga ari nini nya cyane paraporo yino nzu tubona isuku uonya n'indi shanti wabuze kuza kwitwereka turabe ubwo akazi bigenda nihe na kandi kazi maze gukora tuvuga ati akanya karazwe nyambo maze kubaka nk'ikibuga cyangwa maze gukora ibanki runaka cyangwa kugira tumenye ati kanaka kumbe niwe yubatse nibi tumenye
ah no kuvuga muri rusange ibintu maze gukora n'aya mazu muri kino gihugu ubaka amazu yamaze kubaka yonyene mugabo igihe nari Kongo nubaka amazu n'amasoko
ubaka amazu n'amasoko
narubatse isoko idugura kuwa mbere ahantu mu minembwe muri ho plateau idugura kuwa mbere ni soko idugura kwa gatandatu tugende abona aha hose aha hose ona hama hani mataramu ntakije
nikuvuga nga anya ayo nayo aha ayo matara
aya nayo hariya mu cyumba
nikuvuga uwo mu cyumba yakiriza ngaha
ayo mu cyumba yakirizwa ngaha
nk'umuntu wo hanze akavuga ati je nshaka kubaka inzu ziga za mezo do passage byose nibaza yuko ubu ufisa akanye no kuvuga ati mukumvikana ha mino kagira neza
ivyo ni ibintu bito cyane
kameramani tugende kugira tuzunguruke inzu tuyirabe kweri ukuri uko
ya mbere nijya ni ya kabiri niriya bisanzwe igeretse kabiri
musanga igoretse kabiri kameramani ngo umurikire ujya mufundi wo hejuru ni sawa fundi akuri kuri akora bakitwa gute iyo bayitwa prafo aho ukoresha iki mukugira imisumari yinjire hari akonyandwa no nawo ni ushobora gukoroka je ndabona yuko abafundi biwawe bameze neza kandi urabona bakonana n'umutima mwiza tuzunguruke tugende kameramani kugira ibintu bigende neza cyane egera isosiyete ni poko ni
nkobuko
nkobuko egera sosiyete nkobuko hanyuma wironkere ibintu bice bigiye bitandukanye inzu yawe ise neza cyane tugende kameramani nkobuko aha hose ni kuvuga hamuzu hashira makaro
aha zo hari hari amaskari yamanuka
amaskari amanuka
hajya naho hazoba hariho jedo hazoba hariho jedo no kuvuga uzonyibutse nzohugarukane hano haheze
haheze
ni uzobona ibitangaza
mugaba ari kindi kintu ntabagije ino nzu ni nini kamera yayo ushobora kuzobihari
ah no kuvuga hariho kamera do surveillance hariho kamera do surveillance iraha muri escalier
iraha muri escalier
izo biraha muri escalier akabaho kamera do surveillance izo biraha mu masaro akabaho kamera do surveillance izo biri ngaha kereke pare ngaha kuri clôture ngaha
kuri clôture
control box yagizo biri makari yakazo hari hazo hariyo ntuze ecrampra izo biri kwira controla ibintu byose biri ngaha
hari umuzamu nawashajaye
bizo kontrolwa n'umuzamu niko kazi kiwe
ukuvuga umuntu umuzamu razo bari hari
azo bari hari umuzamu azo bari hariya azo bari nk'umwe informatisi
namba mwarize mukaba mushoboye gukoresha ibintu by'abazungu nakazi koshobora kuboneka sibyo none tugende kameramani wavuze yuko ahinyuma hariho ahandi hantu riko rubakisha naho umuntu umwe cyangwa nta bantu babiri
naho abantu babiri batandukana
kugira ushobora umuntu ari hanze akaguha akazi akuronka gute bigenda gute cyangwa ubufise abo mumenyana nyene hanyuma bakaguha ibintu bishimishije
no kuvuga mbafise abo tumenyana kuko benshi ndabakorera maze kubakorera akabishima bagenda bampana hana
bagashogera baguhana hana
nibaza yuko umuntu akora neza genda gukorera ati kandi nawe uzoshima kandi barashima kwera iki n'ikiganiro kizoshika kure
yego kugira
atashimye azompinyuze
nibaza yuko ngaha anyandiko turakurikira ni sawa nababwiye yuko ngaruka kubafasha ni kuvuga aha ni ndi shanti
ni shanti si yigusa ni nyinshi
kukubera iki wiyumvira abakozi umukozi wari wese agukorera ukamuha amajire yambara ukorera iyo societe
ni kuvuga mu bisanzwe umukozi ategezwa kuba afise ikintu kimuranga nahakorera
ikintu kimuranga nahakorera ni wayigura jire cyangwa wowe usanzwe uzifise
jire cyangwa barazifise
ni kuvuga umukozi aje muhakajire kugira ibintu bigende neza.
Jire ziba zihari gusa bavuye ngaha barazambura akazisiga.
Bakazisiga. Yesi bakunzi ba Churo TV nababwiye yuko namba mwifuza kubakisha inzu. Abanyamitahe muzane hanyuma hariho societe nkobuko hanyuma mushobore kuronka ibintu byinshi bigiye bitandukanye email turayifise inomero turayifise nibaza yuko muze gutahura byinshi bigiye bitandukanye mumaze kuvugana n'umu engineer mukuru ugitangura ino societe nibihe bintu byakugoye
kuva nkitangura societe nabiteguye igihe kirekire kaguma bipfa kaguma bipfa no kuvuga yagiye kubye nagiye kubishyira mu ngiro tariki 28 z'ukwindo
kuvuga ati dushinge society
niho nabishyira mu ngiro havuga ati yani niho nafata ubwamuzi
hajye mbe urubatse urubatse nibaza yuko mugagusura cyari umujene abantu benshi keshi bari bibaza ati aba engineer baba bashaje mugabo we uracyari mutonya akakazi kandi ukagakora ugafise mu buseriye
ene kuvuga igifundi gisigaye mu bantu bato kandi abantu bato nibo biyumvira gusika kuno
mugabo hari undi muntu avuga ati kubera urya muntu mburume ngara cyari mutonya ubwizigirwa bwiwe bwongora bigatuma umuntu aza kurondera undi muntu aboneka nk'umuhumure
no kuvuga ubwizigirwa bw'umuntu arabukurana kiranga umuntu ko ari umwizigirwa suko afise imyaka myinshi ushobora kufise imyaka myinshi ubwizigirwa tabwo bigeze ubana kuvura imuto ibyo bintu urabisazanya
ibintu urabisazana no nzu gusa ninini
nzu ninini meze neza
ngira n'umuntu w'umutegetsi siya n'umuntu w'umutegetsi
ya
n'umuntu asa tumuramutse na wenyene
n'umuntu asanzwe muramutse kabisa kandi
urabona yitwa gute tumutere adutere teka tumuramutse
yitwa Vensa
yitwa Vensa Vensa ndakuramukije nitwa Shimira Imana Boniface ni Cyubahiro TV nibaza yuko ngaha anyana gakomantiri cyo tuzokabona kugira ibintu bigende neza
aha naho duhagaze kwa Alex
aha naho duhagaze kwa Alex nabo nyine bari hanze
bose bari hanze
mugira ubakuronke bakoresheje email
mugira abandonke uyu ukugira ndonke yabonye igorofa nubatse Kongo arayishimye
igorofa wubatse Kongo ubuzi bwishye numvise ko watangwe kubukorera hanze umufasha wayo bari ngaha mu Burundi
arahanyene
eh hanyuma muri Kongo wavuye igare
Kongo nagiye kuva muri 2016
twa no musi twahebye ibiganiro twavuze ati nta kuzuza dukora ibiganiro by'abandi baririmbyi tuze kurondera nabantu bafite ubumenyi bukomeye cyane mu kazi kabo twashye kuyaga n'umuntu asanzwe afise societe yiwiwe tuze duteze imbere igihugu apana gufata amafaranga tujya kuyononera mu bintu bidafise akamaro twubaka igihugu nibaza yuko ejo tudoshobora kuronka agashimwe cyangwa abanyamahanga tukabereka yuko dufise aba engineers bazi akazi neza ni kampuni yitwa NCOBUCO hanyuma ino nimero iri hasi ndabasabe namufisa kazi ushobora kumwandikira nabo tacyufisa umubwira ntuyitore kukubera ubo uriko uraduceca umwanya nibaza yuko ufisa kazi ububoneka kuri mikoro mari kumwe na Jazzy Masambamba inyuma ya kamera ni T Josi mbona nyimuka na subscribe na comment turabakunda cyane bye bye.